kubagira abachale bekatugambe ai 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 naye masajja mwe lwaki mulumya abaana bano kakati nina kayimba kapya bakaita batya bakaita ogenda kiwulira omanyi munange waliwo gaya jana kukwana omusajja kale bwamala okukwana nagamba nkwagala n'akwesibako paka bw'okkiriza bwamala okukkiriza ate n'akugamba mbu nkukyaye ebiki bikiye mugambe naye bwe bamukyawa ogenda kiwulira